Kuyamba abantu kufuna skills, kuyamba abakyala okusobola okukola ebibiina, kuyiga business ntonotono, kuyiga okwogera oluzungu.